Ebusuafoɔ nsɛm bi ɛrekɔ so wɔ ɛyɛ social ne media no so ana nkɔmmɔ yɛsi nkonnwa sɛ yɛde ɛrebrɛ wei na wobɛkae a ɛyɛ Brother Sammy ne Ernest Opoku ɔmo mmienu ɛrekyerɛ mu the fathership and the sonship obiara sɛ wei ɛyɛ me ba wei nso sɛ wei ɛyɛ me ba n'anum mu no na ɛyɛ ntɔkwa bi akɔpiem wɔ ɛyɛ KNUST abɔnten so ɛbrɛ a ɔmo kɔɔ ɛyɛ obi program na obɛhwɛ ntɔkwa a anka ɔmo mmienu ɛde bɔ mu a yɛbɛkɔ video ni so na ansa na yɛbɛkɔ video ni so no yɛnhwɛ deɛ kɔyɛɛ a anaasɛ deɛ kɔfa saa ntɔkwa yi nyinaa ɛyɛ dɛ ɛbaayɛ
baabi a dene dane wamfa nto hɔ a ɛfiri tɔ ɛha ne sɛ ɔbɛka sɛ ɔmmɛntɔ me ɛha one day
Oh, there is many, yes, sir. No. Sami, what about Sami? Do the about Pamo? Oh, Debbie.
No, me, no,
Etina, a busina force, and same way, and a quarter chain, sir, and ra, a year, and toqua, one year, Brother Sami, in ya, ewo, a year, and west, you know, the coffer by in ya, no, na me nim say a year, or more de hype for a more program, no, and so say a year, and toqua pa, dear, and ye, or man, a bit me, actually. Ekoba ya sa ntokwe eba so ewo KNUST ndi ebusuafo omumye nkohwe video ne ntokwa na ankasa ankasa a omudi eyiem ewo KNUST abonten so
Sunday me ba o program asia. Oh,